Jabba da Buddha, Jabba da Vida, Jabba da Mayo! Shabara 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 di bara shabara do bara shabara re da oh baby.